Molweni, masithi ke ngoku uyazihambela esitratweni kuthi gqi umntu athi 2943. Ndicela uncede mfondini, ngaba le nto iyakwazi ukohluleka ngo-9. Yimeko le engxamiseke kakhulu. Ungavele uthi hayi, ayongxaki leyo, ndingavele ndiyenze ngokukhawuleza nje le nto. Ukufumanisa ukuba ngaba u-9 uyakwazi na ukwahluleka, funeke ndiwadibanise and then ke ngoku impendulo yakhona endiyifumanayo ibe yiye endichazelayo uba ngaba ndiyakwazi ukohluleka ngo-9. Masenze loo nto, sithi 2 dibanisa 9 dibanisa 4 umdibanise no-3, u-2 umdibanise no-9 ngu-11, u-11 plus 4 ngu-15, u-15 plus 3 ngu-18. U-18 ngaphandle kwamathandabuzo ke uyakwazi ukwahluleka ngo-9. Le nto ke ithetha uba eli nani lizawukwazi ukwahluleka ngo-9. And if awuqinisekanga, ungaphinde udibanise kwakho la manani uthi 1 dibanisa 8 ngu-9. Solo ke manyani ke ngoku uyakwazi ukwahluleka ngelinani. Ube ke ngoku ukwazile ukumnceda lo mntu, uncede nobomi bakhe. Ushiyeke ke ngoku wena uzincoma, kodwa hayibo, kwakutheni ke ngoku le nto isebenzile? Uzibuze, ingaba le nto izawusebenza for u-9? Ingaba izawusebenza u-8 okanye u-7? Izamsebenzela u-10 no-11, kutheni imsebenzele u-9? Iyasebenza ke na-4 u-3, kodwa loo nto singathetha ngayo kwezinye ii-videos ezilandelayo. Ukujonga loo nto ke ngosevele siphinde sibhale kwakho u-2943. U-2 ke yena ke oku-2000 ukwindawo ye-1000. Singavele simbhale sithi 2 umphindaphinde ngo-1000. U-9 yena ukwindawo yendawo ye-100. Singavele simbhale kwakho sithi 9 umphindaphinde ngo-100. Kanti u-4 yena ukwindawo yendawo ye-100. Ukwindawo ye-10, ndiyaphazama, ndithi 4 times 10. And then ekugqibeleni sibe no-3 okwindawo yokugqibela sithi 3 umphindaphinde ngo-3, okanye umbhale nje 3. Ngu-2000 ke lo, 943. 2943. Ngoku singavele sibhale kwakho ezi zinto njengalo 1110 yisam yento ekwazi ukwahluleka ngo-9. 1000 singambhala njengo-1 plus 999. 1 dibanisa 999. Sibhale ke yena ke u-100 njengo-1 dibanisa 99. Uze ke ngoku ubhale u-10 yena as 1 umdibanise no-9. So ke ngoku u-2 umphindaphinde ngo-1000 uyafana nokuthi uthi 2 times 1 dibanisa 99. Naye u-9 times 100 uyafana nokuthi uthi 9 times 1 plus 199. No-4 times 10 uyafana no-4 times 1 plus 9. Sibe nalo 3 ke ngoku. Ngoku ke ngoku ndingadistributha ndithi le yafana nokuthi 2 plus 1 ngathi 2 plus 2 plus times 999. Lena yona iyafana nokuthi, okay, ndidistributha u-2 kwezi zinto zokuqala, ndidistributhe no-9. Sithi ke ngoku 9 times 1. 9 times 1 plus 9 times 99. And then apha ke ngoku sizodistributha u-4 uthi 4 times plus 4 times 9. Sizawuthi 4 plus 4 times 9. And then ekugqibeleni ke ngoku sinalo 3 uhamba yedwa. Ngoku ndizokuhlangahlanganisa la manani ngokutsha. Ndizokuthatha zonke ii-terms eziphindaphinda ngo-999. Ukuyenza ke le nto ngu-orange. Sithathe le term, sithathe lena nale. Ndizawuthi 2 times 999 plus 9 times 99 ndithi no plus 4 times 9. Zezi times zintathu ke apha And then apha ke ngoku ndino plus 2 sithi plus 9 sithi no plus 4 sithi plus u 3 wethu lo uhamba yedwa. Hey, inika umdla ke le nto. Yile sum yala manani ethu ke le aphezulu mhlawumbi ungasolo ubona ukuba iyaphi ke le nto. Ezizi orange apha ingaba ziyakwazi ukwahluleka ngo 9. Ngaphandle kwamathanda nabu ziyakwazi. 999 uyakwazi ukwazi ukwahluleka ifana nokuthi uyiphindaphinde. Iyakwazi ukwahluleka ngo 9. Nale iyakwazi ukwahluleka ngo 9. 9 times 99. Noba yintoni? Noba yintoni ephindaphindeka ngo 99. Iyakwazi ukwahluleka ngo 99. Ngoba u 99 iyakwazi ukwahluleka ngo 9. Ifana nalapha ku 4 times 9. Sizawubeke siphindaphinda nge-multiples zika 9. Yonke le nto yenzeka apha izawukwazi ukwahluleka ngo 9. Ukwazile yonke le nto. Yabona njengoba siphinde sabhala u 2943. Ukwazile yonke le nto ilapha ikwazi ukwahluleka ngo 9. Lena indawo iyakwazi ukwahluleka ngo 9. Nayo ke ngoku isum le ishekile ifuneka ikwazi ukwahluleka ngo 9. Yonke ngoku le ishekile ecaleni funeke ikwazi ukwahluleka ngo 9. Enkosi.